akekho okufanele uyibonakalise kuye, akekho okufanele uyigcizelele kuye. Kufanele uyibonakalise kuwe, kufanele uyigcizelele kuwe. Ngoba omunye umuntu angeke aze akulungisele iy'nkinga zempilo yakho yonke, omunye umuntu ngeke aze akuphilele impilo yakho. Nguwena onamandla okushintsha impilo yakho, nguwena onesikhathi sokushintsha impilo yakho. Kodwa asiqinisekiwe, ngakho-ke kufanele usebenzise ngendlela enobunono ukuze uphumelele.